Sorry.
Yes.
Tunataka unakuwa mbali sina wacha yeye kama wewe uko mbali kidogo.
Rama.
Sawa,
Let us tell the
Thank you.